vitani rada nji realizimi mengo vitani za mambe za watu wangu mara wata huu wa hii mtate wani ni harusi kauta yetu weleta mara imani wata zamani mtate wani ni harusi akauta yetu weleta mara bana tiabari hapa bani ya fulani na realizimi shirini realizimi shirini sami frank Yeah.